wenganza wethu ke nginibikelele namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le vethi kama ngumsizi aka inkosi wakhe nokuqabula lo channel iqinisekise ukuthi uchaze subscribe to zonke izinto engiyiposta yona ke le channel sekusukumsindo ezigulezo xhumana emva ukuthi umsakazo yekagasa FM uPenny Ntuli eposte ke video yakhe ku TikTok ethi kube bengingasiwo lwa zonkulu kuiparis ngabe bengeke kube yiparis le okay iparis iparis uzokhumula ukuthi ingoma ke iyegcwa melisha edla kubhedu ke wengane zakwethu konke ke ama digital platform abantu abaningi ke bakhulumile ngale video abanye begxeka uPenny Ntuli abanye sebeqalile bayamthuka ngoba into eyenzekile uvele wa switch off ama comment mawuthi uyazi le video yena TikTok sasho uPenny Ntuli uzokwazi ukuthi uyibone le video futhi uthi yize uvula khona nomuntu wakuthi wena cabanga ngani ngalolu daba abantu bethu ngokhohla ukuthi uzosubscribe to zonke izinto siyipostayo kuyona ke le channel. Thank you.